ariko à la dernière minute akantu gatoya gusa gatumye berekana ko batari sérieux donc atari yo image twari tubafise ko tari byo twari tubiteze ko
nuko boza bararaba bagiye abantu baganiza abantu ba ibintu bya miss ko ara usanga abigeme basanga bafise indoto yabyo ko tusanga bice mu kintege yabonye bijya nkibi
jewe hari habo twavuganye babiri barenga bambwiye ati twe twarindira imodoka ko tuyishira kwa ma banderole ego ariko iyo modoka ntitwigeze tuyironka
kandi baravuga ko ata modoka uzi uhava unayitembagaza
baca bareka kuyigabira umuntu pri umuntu niwe yidesidira ica
Isaac TV. Oh.
In Isaac TV, well, on time, Mukwaza, and you got to mention as a Chanegos, Mukwaza, if there were missing star boy, because Isaac TV, Mr. Home, we shall see Tamazin, we fuse and like Menachi toy behind the camera to Kumena Juma Juxi, Mukotomatuka Miss, to Kumena Miss, I begin with Zacha Negos, Kumara Gitega, Novgan, if this Java by Kumarazi, Isaac TV, Novga Yuko Acheco, Ibn Vinci. And the Konagra Gazakira Aka intro Gira Mashore Kumena Vinci, Isaac TV Tarikan, you are missing Goma, and the Sinjava Mero of Jose, Tarabishi Kumgaragaro, Trajakana Kuri, Isaac TV, Bere, Araba and Alasma Officier, Jose, Notarity Bere, Isaac TV Murazuko, to Tajin, you much and to Jay in your mind, Huru, twice she's a Korean Star Boy, Kuram Isaac TV, the Chonja Jogiran Bekumania. They got to Giran Senu Baramsa, Mere Gosh Changa Droat, they can marry no Murigosh and Nanaki, many bon.
Ni bon.
Umeze neza.
Yego ndashima.
Ku mazina je shura kuba ndakuzi uvuga ati nitoya anye mbona atahukanye iki inye muri Miss Ngoma kugira ibintu bigende neza ha match tubandanye.
Nitwa Bigirimana Kitty Marve hama nkabandi première dauphine muri Miss Ngoma.
Yes, uni premier dauphine wa mwita Bigirimana Kitty. Yes, turacha tujya ngaha anye kuwundi mudamu ngaha anye. Nawe natsibyire gato.
Mademoiselle.
Mademoiselle kuko yabura mudamu. Non, elle est comme Miss Ngoma. Ok, présentation.
Nitwa Anna Niera, ndi Miss Ngoma.
Uni Miss Ngoma ni Anna Niera, mucyamumubona bari kora mu posting ari kuri TVC. Chatuja nunga hanyu.
Nitwa Habimana Clara Kani, hama ndi Miss Popular.
Miss Popularity, abantu benshi baramukunda cyane, nicyo bituma yabaye Miss Popularity. Mbega ni ikintu chatuzanye kugira dushoye kumenya ukuri, so novuga yuko mwari mumaze iminsi muri mu gacerere. Ndashobora guhera ngaha anye kuri Miss Ngoma, novuga Miss Ngoma 2020. Wewe kwanza ntarajya hijya no hino imodoka nturayishikirizwa gushika uno mwanya.
Yes ndayishikiriza.
Novuga yuko mwarasohoye igipapuro. Igipapuro cyarasohotse icyandiko ariko signature yawe ni ya wewe na Clara ni ya Keti. Est-ce que kiya gipapuro ku bantu batashe gutahura igifaransa? Benshi ari abantu bakurikirana Isaac TV usanga batumva igifaransa ndetse ugasanga bari no mu mihingo ya Saudiya ugasanga na igifaransa bariko barumva babonye rujya guhete ariko nashobora kubitahura mbega arashobora kutubwira mu ncamake ikintu mwari mushatse kuvuga mbega mwari mwashatse gutanga message imeze gute ku bantu batumva igifaransa kugira bashobore gutahura
kuri rijya kete twashatse kwandika twashatse gusaba guhagarika ibikorwa hamwe na Ingoma event kubera hariho ivyo bari basezeranye batarashitsa kandi ko dusa n'abacerewe gutangura ibikorwa twategereza kuba turiko turakora turavuga ati reka rero duhagarika ibikorwa nabo gukorana nabo hanyuma dutangure dukore ku giti cy'iwacu turabe ko twoshitse ibyo twatwiyemeje donc ibyo twasezeranye ko tuzoshikago yego
ariko guhagarika gukora ibikorwa na Ingoma event urumva uruhombo ntirubura ngiye nga kuri kwa Keti Keti kuvyo mwari mwemerewe nimwabibura mbegaho ubu bigiye kugenda gute inyuma anovuga ya bino yano makuru mutanze kubamenyesha makuru ndetse nabanditsi inyuma yaha tugiye kubona iki
bon nibaza yuko mwobirindira ego
ariko uribaza yuko Miss Ngoma zo hebya modo
ibyo byose turacyabirindiriye nibyo tukirindire donc rindire nawe muzabibona
okay mbega kuri wewe ivyabaye byose ishavu umaze kugira ishavu y'ibiriko biraba ibi byose maze kuba novuga yuko aragirageje kugira iki agashavu kuri wewe reaction zabaye kuri wewe nizahe mbega aho byagenze gute mu mwanya umaze kubona ibi byose biko biragenda kuvyo mwari mwemerewe deja gushika no munsi bitara mutarabironso
nta gashavu nigeze ngira kandi muri twese nta gashavu
tugishikuri
nivyo gusa ico turiko turakora twebe dushaka gukora gusa kuko tumaze igihe kinini tudakora ya nico gituma rero babandikiye
cyane mushaka bya bindi bavuga umwaka wose uzohera mwivuza ku buntu Clara
oya cyane ko twashatse kugira ngo tubigerekane ko tako turakorana nabaje sino nta gashavu dufise turacyari babandi nyina ahubwo
no vuga message itumbera kuri Alfred nico gituma ndiko ndababaza ibintu bitandukanye dushaka message itumbera Alfred Alfred yari ariko araduturaba cyane nibaze yuko mwarigeze kumva ndamutelefona kuri telefone kuri Active yaravuze amajambo menshi message itumbera kuri Alfred vuye kuri Clara Miss Popularity.
Bon, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Je suis un peu mwanya ahari ingingo wifuza gufata mu gihe bitazoja mu ngiro ndetse kandi byarigeze kuvuga yuko abamisi mutari hamwe ho bahariho abashyigikira Alfred n'abandi badashyigikira Alfred mbega muri icyo gihe byarabaye cyangwa n'ibyabaye gushikaho yuko premier dauphine deuxième dauphine ndetse na miss popularity na miss ngoma mutaba muri ku muntu mugasanga ari abashyigikira Alfred n'abandi bashyigikira abandi
aye tunyigeze biba ko twemwe turi ahantu hamwe twemwe turi umwe imwe cyafashe decision ko twayifatiye hamwe twese turi cyana tukavugana byose yego.
Haraje Miss Burundi kancishemo gato Miss Burundi 2020 mbega kuri wowe urabona ko uzategezwa kuba represent
bon je hadu turamenya neza muzoyibona papa ko muyimenya kirikare muzoyibona nakano tubabiki
none zojama
nkuko babwiye muzobimenya nzobimenya kabisa
ariko kindi kibazo cyandanjije gerageza kubaza ana abarigeze kuvuga baravuze yuko Alfred yaravuze ati modoka ndushobora kuyitanga itarajya ko ivyapa vyantuze nyajya ama society yagera aho ama sponsor iki niki mbega igihe mwabivugana byari biri obligé yuko bategezwa gushira ko bijya vyapa ndetse ajya ama society yagera abafasha
mu bisanzwe modoka imu mistegeza ko ifite ama bande hall ama bande hall ntibayashi donc c'est si organisation donc aba sponsor abemeye kubishira ko nibo babishira ko kandi barahari jewe hari habo twavuganye babiri barenga bambwiye ati twe twarindira imodoka ko tuyishira ko ayo mabande hall ego ariko iyo modoka ntitwigeze tuyironka ego
amato sumira ariko byaravuze yuko wabwiye ati je ni mumpi imodoka basi bandero zose zishira ko kumahera yu wanje jewe nitangiye Kandi abaravuga yuko atamodo kuzi uhava unayitembagaza
bisanzwe mu bisanzwe ma competition bateguye nk'ikintu bakavuga ngo turatanga inka baca bareka kuyigabira umuntu ngo niko atazi kuyiragira cyangwa ngo niko atazoyibaga cyangwa ngo niko atazi kugira gute c'est à dire prix y'umuntu niwe yidecidira icyo ayikoresha peut-être ko yari ama raison yotuma sinzi ntacyo ndabizi ko ariko iyo ntiyo ba raison yotuma gushika no munsi ugashimba ntarakaronka kandi kindi naco sijenye ntaronka imodoka n'abadofine ntibararonka
kandi ariho abandi re bihakanywa abandi bajye bashitse muri finale nayo numvise ko bazo wabushime mugabe gushika muri kino gihe bavuga yuko batanabazi ni bari muri competition ibyo byo mubivuga ku iki nka mwebwe mwari muri competition
bon birababaje mugabe kandi ntitwaje ngaha kugira ngo twenye ne twivugire twaje ngaha kugira ngo dushigikire n'abandi tubavuge
kandi kugira dushire n'umuco heje urubwira umuco menyekane
ego nabo nyene murabizi ko bari babemereye ubushimwe
ariko ama telefone mwara yaronkeje nko bari babemereye ama telefone mwese kujya muri
telefone bari batwemereye kandi akaragashimwe apa y'abantu bakoranye na ingoma event
Mene imodoka ni yatanzwe n'ubundi bushimwe ntibwatanzwe ariko hariho iyindi nka yari yemerewe ko ishobora guhabwa Miss Ngoma mbega iyo nka yoyo yaragushikiriye kugira utangure kuyiragira kuyihereza utwatsi
yo nayo ndayirindiriye en fait jyana nka nari kuyihabwa na gouverneur gouverneur ni w'intara ya Gitega n'umukuru w'intara ya Gitega niwe yatanze igikorwa uruhusha ko igikorwa gitangura igikorwa giheze bategeze kuja kumubwira ati ibikorwa byagenze uku bakatujana natwe bakamutwereka bakavuga ati ngaba bo twatoye komisa nawe akaronka kajyo ko kuduha ibyo yari yatwemereye ariko ibyo ntivyigeze biba ako kajyo ntigeze akaronka rero ako kajyo takaronse yaciye ambarira je twarabivuganye ko arambiye ati kandi nanje nakwemereye ikintu nzora kubera ivyo ako kajyo ntakaronse nzoraba umwanya namwe ndabategure uze ndagushikiriza icyo nagusezeraniye
turinga kuko twafashijwe kandi turi ngaho kugira dufashe abandi. Yes ariko nica sho ikintu cyo ndakubaza tureke gusinisha bino bintu nibaze yuko numutambukanye wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu buru nibaze ko ibi byose bikobira abandi bazi ko ari ko arabikurikirana. Mbe akajambo kanyu nka Clara Miss Popularity ko gusa n'ubusozera turaza kugenda kuko umuntu wese arafise icifuzo ciwe kandi ndazi umutambukanye umukuru w'igihugu cyacu buru niye n'icubahiro arakurikirana Isaac TV arifuza kumva ijambo rivuye muri mwebwe. Mbega nica ikintu wifuza nka Clara Miss Popularity cyo tugenda nko kugira cyo dusana abasozera ikiganiro cyane.
Ikintu nifuza nuko boza bararaba bagiye abantu baganiza abantu ibintu bya Miss kora usanga abigeme basanga bafite indoto yabyo. Katusanga bicaye mu kintege yabonye bijya nk'ibi ya canke biriya byagenze gucyaye. Kora nk'ubasha ko ari nk'umwigeme yarabonye ibintu bya Miss Ngoma yarakundira indoto ya Miss usanga intege dicitse. Ya no sababu ko turabira gihe usanga
bwo bohindura bakabiha babishoboye kubitegura.
Yego, ndo ndashaka.
Nakindi ushaka kumusaba akore kugira ase no kugira finalite y'ibi bintu kugira ive munzi.
Bonje nashaka nasadico yabandi ni bavuga ibintu.
Ariko aratinya. Yes turaje kuri Miss Ngoma nawe yifuza. Kuko ni menshi badukurikirana no vuga n'abategetsi bakomeye. Ndese na Miss Burundi 2020 iraje bisigura yuko bajye bari ko barabitegura ashobora kubajya kare abantu bateguye Miss Ngoma kugira babatunganirize.
Misanzu ikindi gikuru ikindi gikuru nuko twese twokwiga ko babizigirwa mu Burundi turashoboye ibi byabaye muri Ngoma event byerekanye yuko mengo ntaco bakoze kandi barakoze ikintu kinini ya cyane mwebwe mwarabanye natwe mu ma activity menshi mwarabonye yuko bagerageje gukora ibishoboka ariko à la dernière minute akantu gatoya gusa gatumye byerekanye yuko batari sérieux byerekanye yuko nyene nyene donc atari yo image twari tubafise ko tari byo twari tubiteze ko kino anura abantu bose en général nuko babizigirwa mu kintu umwizigirwa kugira ngo ibindi bizokora bizobera yise kuko iyo ukoze ikintu ki nuba donc ari nka organisation ntukora evenement imwe ubutegura no gukora izindi evenement imwe itagenze neza izindi nta yego nta indi zosoba gukora rero tugerageze tubabizigirwa mu byo dukora. Ndabizi neza yuko ibindi byose bica bigenda neza murakoze.
Mwongerageze gutunganya inyambo yiwe n'imodoka iyo kugira bironke ndetse na Miss Popularity nawe narakeneye akajambo kanyuma kuri Keti Merveille kugira bise n'ibigenda neza Madame Home twagiye.
Akajambo kanyuma nubwa byose babivuze no gushimira abari babikoze neza nubwo vyaheze ukuntu. Mugabo misanzwe jewe na mashima igihe cyose.
Okay, reka ndabashimire ku mwanya wanyu mumpaye naho nagerageje gucegwa ariko mwanyihanganiye nanjye ndabashimiye cyane. Reka ndagushimire Miss Ngoma 2020.
Murakoze cyane.
Ikamo mugire bya byiza Clara. Nawe Keti.
Murakoze nawe.
Yes, we know how we do. My name is Starboy nje ndagira ndagerageza kuyaga n'ababigeme, abigeme beza cyane murabona ntacyo babaye, bahagaze neza cyane gose. Murazi ko tubakunda cyane gose, gira share na like na comment bya byiza gusumba. Murazi ko turi ku mwanya. Juma Jokes behind camera. We know how we do.
Isaac TV. Oh.